so was für meine in meinem Leben. Ist die gleiche, weil er war zu gut an. Lapa war zu gut an. Se a canana, resolvendo ele, imagina, dependendo se você usar uma boa imagem, usando a Bíblia para o mundo, ou suede. Assim, eu vou fazer com ele, outro, se você usar, usando o banho, agora é igual, ele é um filho, ele é um filho, ele é um filho, ele é um filho, usa a mulher dele, de tudo. Mova uma, o que pega, se a pele de tudo, ué. So, o tio é mulher, o César, o Suaze, o Willas e Tunes, essas alanas, no grupo das caras, né? So, o tio é o Velho Cor. O tio é o Leonard City, o MMM, a mente. O MMM, o Melo Wuti, o Marroti Mundial Manifold. E o Yi Aniga Yonaga, né? O Wuti, o Simbiza Ganjan. O tio é o Sumo de Rasha, 1989. O tio M usasebenze iminyaka eminingi ngokuthembeka. O tio M akulona ibhenki, akuyona inkampani, akuona insurance, kodwa inhlangano ezimele noma inhlangano yomphakathi labantu behlangene khona besizana ngokwey'mali ukuthi bafunane nebodwa. Abantu bayafunane. Uma Rodi uyiqale lento wathi uma sebaningi singamandla kithi. So imali encane esifakayo sisidingo. Yenza omkhulu umehluko kunokuthi kungafaka imali wena ungakwazi ukusizakala. But uma sifaka sebaningi siyakwazi ukusizana. So uthebuke wakhele esisekelweni sokuthi ulwisa isimo esikhona emhlabeni wonke jikelele siyinani. La uhluphekayo uhluphe kakhulu, uthi ocebile acebe kakhulu. Anikezwa kani? So lapha sizama ukuvala igebe iphakathi kohluphekayo nocebile. Sizama ukuvala igebe-ke ngo-2 m u-2 m ukuzela noma ngabele sibezi ngithi upromota i-spirit, the spirit of sharing and giving. Chaza ukuthi siyanikezana ngo-2 m if mina ngifuna usizo lwezimali namhlanje, wena uzongifakela uma ngithabelebeka kithi, uzofakela mina, hhayi u-2 m. If wena kusasa udinga usizo omunye wenu oyimemba, uzofakela futhi okanye omunye okhona la endlini noma ongekho la, mhlawumbe useGoli, mhlawumbe useCape Town, mhlawumbe usePretoria, kezwakala umuntu ongamali yena uzofakela imali. Asikukho la. There is no separate bank account or two. Because what? I will put a separate imani song. So far, the imani the far what you will. As far as what you will imani, what is far that na song. Is all right. That was Luisa. The same as called as the imani. Man is born here. Our father, Usabeza, Usu long 24 hours. What was it? 24 hours. This is the number of about the nine. Asebenze kube yiyona enkathi. Kunomuntu ongasebenzi like ibhenka, ibhenka afumani ngomnyazo webhenki, osopolitiki, singamamillionaires. Bona abasebenzi bayabusa abantu abantu abekhona. Kodwa ekugcineni ubani owezimali eningi, mina engisebenza kakhulu nomuntu ongasebenza ngalo for now. Uma ngabuza namhlanje ukuthi omaminista asephalamende, nawe osebenza usuku lonke, ubani othola kakhulu imali? Amaminista ngithi ibhenki, umnikazi webhenki akasebenzi kodwa wenza njani? Uthola imali eningi. So uthiku uthi musa uthatha imali yakho uyisebenze kanzima uyokudla ngayo ini amabhenki. Kezwakade thatha imali yakho leyo ngabuyise ebhenki uzoyifaka kwa-2 m ngoba izokuzalela imali esini. Kezwakade uzozala imali ozoyibona, ozokwazi ukuyicontrola, ozokwazi ukusho namhlanje ukuthi ngiyazi ukusaba ukuthi imali yami izonyonga kanje, mina ngempela futhi izonyonga kanjalo. Kanti ebhenki awazi, uyobukela lokho okunikwayo. Ayikho kunjalo. Uma uzofaka u-1000 namhlanje ephela konyaka ebhenki ngesenzo ngabe isene-R200 ebhenki. But if masabathini emanje uthi ngizodlala ngo-1000 for the whole year, ungaphuma nemali engaphezu kwabani ka-100,000 ngonyaka. Uzokala kahle. So uthi uthi-ke masingathathi mazethu sise kuphi
sofura ainda na pele, hoje o açúcar está de água. Aceite a água, você vê o dedo, tira, agora vai. Então, o senhor vai ver o que ele está fazendo com esse diálogo. Então, o senhor vai ver o que ele está fazendo. O FMM, o saber da bom, o time, ou a primeira coisa que eu tenho que fazer é o recorde. A última da Faiana, uma forma de pegar a carta, eu vou me levar a carta da família, e vai dar a carta. Mas se você quiser, se você quiser, Eu não sei se você está fazendo isso.
Ebese ubheka ngempela mhlawumbe kwi-order lakho noma usifonele noma ama-carriers akho sibheke uma sibone ukuthi sokukhokhelwe ebese
siya confirm. Uconfirm uthanda ukuthini? Uchaza ukuthi siyaqinisekisa ukuthi imali njani usuyitholile. Bona sifuna isconfirm, uma sifuna masina confirm i-account yakho, uTriple M uzoyiblocka. Kuzwakala? Ngoba awulandelanga yini imigomo. So kusenza kanjalo maTriple M bakwethu. Uma ke uTriple M wena. So yini yini ke ini nje? Uthela Triple M fanele ube neminyaka engaphezu kwa 18 ufanele ubene Bitcoin wallet egameni lakho noma ini i-bank account egameni lakho ungasebenzisi igama lengane yakho noma umyeni wakho noma lebani lentombi yakho noma likabani likama wakho sebenzisa ini egameni lakho into zonke zibe kuphi segameni lakho then imali yokuqala ngokomthetho ubani u-$10 imali yokuqala encane ngayona imali enkulu ngayona ubani $10,000 imali okwazi uyifaka system isikhathi esisodwa umthetho leyo umthetho omunye uthini uthi kunikela ngani ngemali e-spemali imali oyibekile musu unikela ngemali ufuna uyisebenzi ngaso sikhathi ngiba kani nikela ngemali kungayithatha uyisebhenki ngiuthatha imali ukuze uyibibele enye into ebese uvela ngayo kathukuke ngoba kungenzeka le mali ungayitholi ngesikhathi oyidinga ngaso kezwakala hhayi ngekuyithola kungenzeka ungayitholi ngesikhathi oyidinga ngaso so isinyalo zikathukuke Ama benefits ke manje manje ukuthi ukuthi sinani sinama letter of happiness and bonuses uma ukuthi uthole imali ufanele wenze njani ufanele uyibonge imali ufanele letter of happiness lapho kusithi makhona letter of happiness uma testimonials lapho sele sifunda khona ukuthi banga uthole imali yini why ufake nini uthola imali yini kezwakala those are testimonials so bathule uma uthole imali yokuqala awukwazi ukuthola imali esibili ungakayiboni imali ozoyiqalela those are letter of happiness ngokwenza letter of happiness uthola ibonus usuke unamnika yona igaba enjani eyintaba kunemali ngaphezu kwa-R700 kunemali uthi amnika yona mahhala ngizokathi uma kuthi mina namhlanje ngifuna unikela kwabani ngo-R700 uma ngabe usaqala registration bonus akhulume abantu sebaregista already kuba abantu abaqalayo kunemali ukuthi bekamnika yona amphe mahhala abonge ukuthi uyamemukela ngendlela kaTriple M those are registration bonuses kwathi kufaka imali yakho ukhula ngobani ngo-1.5 nokubitcoin ngosuku ibe 1% ngobani noku-10% uchaza ukuthi 50% nokubitcoin ngenyanga 30% ngamarandi ngenyanga kwathi M imali yakho ikhula kanjalo sibe nani futhi sibe nemali referral bonuses ama-referral bonuses uma kulethi umuntu athiba u-M uthiba M unika malini u-10% wemali esaba lowo muntu okulethe wathiba M uzongena phansi kwegama lakho usuzokala njalo-ke abantu bayacebaka ngalokho ngoba umuntu ahamba azingele athole abantu bethi bathiba u-M uthiba M abanye abanike imali ayisizinteyo ama-referral bonuses uma lesalisei umuntu mtholile wafaka R1,000 uTriple M uzokunika malini uzokunika R100 ozobe ukhula R100 njalo ngani ngosuku nawo ngibona kahle nawo ngenyanga uzokwenza u-30% ubani lobani lemali yakho so ama-guiders abafuna zabaqeqesha abantu abafuna ama-guiders they are welcome ukuthi mangabe uphuma yini ibheshe ema-guiders beregiste ebenze basiza basiza khona nama-guiders amabhonasi awo aholela bonke abantu abangaphansi kwawo siyomstrasha sabo bonke abantu abangaphansi kwawo uma be-guide uyayihola uyahola imali ethize ubuya nge-percent lomuntu ufake imali engakanani ukuthi ukuleveli bani kwisihlahla sabo isithinteko ama-guiders bonus ebese siza kumani ama-charity events ama-charity events la kukhona abantu abavele zinkinga mhlawumbe abantu abahluphelayo Triple M iguide iyakwazi icela imali kwa-Triple M ihambe iyosiza lo ndawo sokuvele khona kunani kunenkinga khona like uma nje sekuntu uzakwazi mhlawumbe azinangubo mhlawumbe esekusebusika zibulawa amakhaza esie mhlawumbe idaba sihlethi ukudla kunabantu abalambile siyakwazi kwathola kwa-Triple M i-Triple M asapothe nemali iguide kuphele nalolo lungelo hhayi omnyimo so angiyileke amavelefisane eguide lawo okunye uma ufundele lotho angisayithandi lotho akethi kwa-Triple M lotho ngidlala mahhala dlala ngolwesithathu idlala nini mahhala uma usunemali kwa-Triple M osowayi-confirm angijaba owayifakayo
Isn't that kinship South Africa will pay? This is another battle.
umhlaba wonke ukhishe imali zethu. So, iyasetshenzwa leyo nje njengamanje.